ngathi samba sofela emazweni.
Ngiyanambukela khona la ku-KZN TV landlezi nisuka nama-fresh updates ngaso sonke isikhathi. Lona ukhuzana uyena umfoka Mpungose lo othathwa kakhulu khona laphana emcini kamaskandi kanti futhi othandwa kakhulu. Lana bekhombisa i-video yakhe nabalandeli bakhe bemjabulela kakhulu. Lana bekayo-performa kwezinye khona kwezindawo kanti ugcine setakulwa ngamaphoyisa ngenxa yenjabulo yakhe. Ngeke ngiphinde ngibonge ukuthi futhi uzinike isikhathi wabuka le video lena mina amahlangano kwi comment section futhi uphinde uhlale uthume namanye ama video.